Voi su cui tu piacero a Roma e si ingalo nell'ancia. E che mi segui le avo mangi. Occupava un ripotti a lei. Ma me lei occupa. Pantere lei il treo e che mandava. Cuba si desa sciocata. Di chi senti lei che occupa. Anduba lapa namcha. Kodwa ke kwenzekile into yokuba ndibe lapha namhla. Ukungena kwam phaa emnyango ndiye ndakukhathazeka xa ndibona igcutswana labantu abazokwamkela uprezidanti wePEN uMandla Maseko. Kuba le nto ibe kundikhathaza andiqali kuzaphendlweni ndiqhele ukuthetha nabantu beliqela elingaphezweni ndilibonayo. Kodwa ke ndiyabona uba nani nisekulambo yokuba kukho i-African time endingakholelwayo ke mna kuyo. Ndifuna ukutyela ngolu suku qha ndihlale phantsi phambi kokuba ndithethe ngalo ke. Ndiyafuna ukumnyulela uthando. AmaXhosa ke maAfrika abulela ecela. Ndizawuqhubela ngokucela apha kuwe. Kunjalo ndinalithemba lokuba uzawusamkela esi sicelo sam sewundibonisile kwangaphambili kuba xa uthetha into uyayithetha ke. Ndithe ndizawuthetha ngolu suku kodwa phambi koba ndithethe ngalo ndifuna ukwenza umsebenzi ongengowam ngokhulela le ngenginyaka elapha namhla. Sivile into yokuba uthando ulwile waphumelela ebengaqali kulo. Uyiqhelile le nto kangangokuba siba nexhala thina xa sithi uza kulwa kuba uzawulwa namakhonkwe amadala anamaqhinga. Kuziqonda ukuba banamaqhinga bayakwazi into yokuba bathi uneliselinye elixa amazwi namehlo akho emabini nathi ndesikholelwe loo nto yoba uneliseli kangangohlobo awayizoba ngalo intetho yabo. Ke ndizawuthele ngolu suku njenendinqandi khe ndahlala phantsi ndingathethanga ngalo Ngo-1960, sabona ukuba sivalelwe phambi Rollins Street Jail. Itrobo yayingabikwe eportsmongoko. Trobo enkulu yekapa yayise-Rollins Street. Apho kwakuvalelwa amakhulukhulu amadoda. Sabona ukuba sesivalelwe. Sithi ke sikhutshwa apha eyadini emini. Zekwane nge-lunch hour sivalelwe uba siyakhutshwa emva kwemini. Ngale mini sivalelwe. Sesivile phofu uba esi sidubedube asiphelelanga fika apha kuphela. Silityukile eli. Kungena amadoda ambethe ingubo. Kusemini akubani kodwa ambethe ingubo. Ebethu wawufika ke umntu phakathi kwethu. Abuze imvelaphi. Okanye aqale ngokuxelela sithi ukuba sikhomba ntoni na. This is 1960 ngokuthetha ngayo. Ngale mini kungena amadoda abanjwe emanasombethe ingubo. Akagqiba usichazela into yokuba akhonga ntoni na. Uphakame umfo kaMase owayezalwe eGcobo simakwathini. Oye kumabhalana phakwalanga athi manene afikayo le nto sikhongayo apha namhla ayinamntu wayo. Abazange ligqibe waphakama umfo kaMbeka we-PAC bema ngenyama wathi manene afikayo le nto isidibanise apha namhla inomntu wayo. Ndizothetha ngomsuka inomntu wayo oyi-PAC okhokelwa kumangaliso sobukhwe kwenyanzeleka umase ahlale phantsi. Phambi komsuku ngo-1960 lowo sibhale incwadi i-CEPAC sabhalela amapolisa intloko yamapolisa yayikuradimela ngoko. Sabhalela uDumanokwe owayeyi-Secretary General we-ANC simcela nombutho wakhe wonke kuphela ukuba ube kunye nathi edabini lamabhasi. Wathula umntu waseAfrika wasiphendula wazasiphendula ngolu suku luphambi kokuba singene edabini nakhona esiphendula ngeSunday Times esithi bona beyi-ANC abazimisele into yokuba bazimanye nedabi ekuthiwa liza kukhokelwa yi-PAC kuba alungeke lube nyamphumelelo. Uma sephakama nje sithi le nto ayinamntu wayo inkokeli yakhe seyithenge le nto isidibanise apha angeke iphumelele. Seyezijongweni ke song is at his side. Sapathe uligqibele izwe. Sivalelwe ngenxa yamapasi. Bathi ababengi unyenathi kwendaba. Achisa mapasi kanti besitheza ngathizwe. Kuba sasisazi thina into kuba eli pasi linebali lesi sizwe. Siligcinele ke into yoba izizukulwana nezizukulwana zizazi into yoba oyise noyisemkhulu bahamba ngale ndlela. Siphume singena ke ezithombeni. Saphinda ngo-1963 saphindela ezithombeni sesingadifayi mabhasi ngoku sesisisiwa ngekhaya. Sesisisiwa singafuni kuya ethombeni. Sagwetya abanye bethu bawela amanzi kwawubhadi nesiqithini. Siphumile esiqithini. Ndizawuthetha ngomso. Siphumile esiqithini. Saneendibano esinazo. Enizawuva ngazo ngenye imini kuba azikho ngokupheleleyo kule ncwadi. Baseyigqitywe esini ethetha ngezo ndibano. Sabe siphumile yavula imilomo imibutho. Irani yethu yokuqala ye-BAC yaba seSharpeville nge-21st kaMashi. Simanga serali eyayisaziwa lilo lonke ilizwe kodwa i-African National Congress endaweni yokuba isixhase kule rali instead yaqokelela zonke iimvumi zelizwe yazisa ngqo eSharpeville ukuba ziyobhiyoza kufutshane kule ndawo siza kuba nerali kuyo. And isithethi sabo salo mini yayingumfowasi uMayirheni uWalter Sisulu eshumayela against le rali ye-PAC inge-21st kaMashi. Ekuthe ekudaleni kwabo imithetho yokuqala badala nosuku ekuthiwa yi-Human Rights Day. Ndisondelela emveni ke ndithi kuni ze nilugade olu suku luneentshaba ezininzi kangangokuba abanye bethu abaphesheya bayalila ngolu suku bathi ibenzele nzima into yokuba bathethe ngathi phesheya kuba ngoku ayisendilo eliya lalamkelwe lilizwe lonke kuba ileyaziwayo elizweni yinto yokuba olu suku igama lalo ayiyo Human Rights Day koko yi-Day of Sharpeville. Ndifuna uba izinze ke ezingqondweni zenu niyigade loo nto ininzi into ezamaphandle kangangokuba njengoba imibutho yavulwa ngo-1990 umlomo ukuba sikwazi ukuthetha nathi ngezinto esifuna ukuthetha ngazo. I-African National Congress made it a point into yokuba endaweni yokuba inemye nathi ine ngaphesheya to such an extent that phaya kwala ndikhe ndakho ngenye imini siyokuvula elapha mara isobukwe memorial ibekwe kulo. Ngalo mini kuba ilizwe belibona ukuba liyamkele nale into. They came to support us in their colors. Ababina chobi idoka bazokuzimanya kunye nathi. Ngentelo evakalayo, all along they've been trying to distort